Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahakanye ibisabwa n'umuryango w'ibihugu bya Afrika ko hahagarikwa gutangaza ibyavuye mu matora. Union Africaine ivuga ko ifite amakenga akomeye ku buziranenge bw'ibiharuro mfatakibanza by'amajwi zahaye intsinzi Felix Tshisekedi. Ubundi atavuga rumwe na Leta, Martin Fayulu yasabye sentare yubahiriza ibwiriza shingiro gufata ibyavuye mu matora, gufuta ibyavuye mu matora yemeza ko ariwe yayatsinze. Inkuru ya Wiros mushikizwa na Odas Makado.
Ikibonekeje nuko igihishira hamwe y'ubumwe bwa Afrika byasaba ko gutangaza burundu ivyavuye mu matora biba birarangiriwe ko byashavuje Leta ya Congo. Lambert Mende avugira Leta ya Congo yavuze ko sentare yubahiriza ubwiriza shingiro muri Congo yigenga, ko ata muntu afise ububasha bwo kuyibwira ivyo ikora. Ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ryamenyesheje ko uwurirongoye muri kino gihe Perezida Paul Kagame aherekejwe n'abandi bakuru b'ibihugu bagiye kuja Kinshasa gufasha guhuza abatariko barumvikana. Lambert Mende yavuze ko abo bashitsi bahawe ikaze, ariko ashimika ko ibijanye n'amatora nuko vyagenze atakigiye guhinduka. Ivyo rero bivuga ko Felix Tshisekedi azorahira agashikira ubutegetsi uko ikirangamisi kibitegekanya, hamwe sentare yubahiriza ubwiriza shingiro yo kwemeza ko ariwe yatowe.